Hayi baba ngakutshanga thakunali 2 years.
Manje uyohlanganana noQondanisa?
Hayi baba, I'm not sure.
Wena nalomfana isasekhona into ezohamba. Ngicela khona manje ngicela ngitshele iqiniso liphelele.
Ngasika kakhuluma futhi nje angazi noma ngizimisele ukukhuluma naye anytime soon.
Mntana miqiniso lelo ngitshela.
Iqiniso baba, elimsulwa. Aunt Tommy doesn't believe that. Ngidani ngoQondanisa ne. I am so done, guys. Like, I'm so done. It's not even funny, but I don't blame her because of how my actions were. I don't know ukuthi ngikabenzela njani babona ukuthi uQondanisa ngidani ngaye.
Umtshele nje mangathi ufuna ukubona mina kwami. Makaza laphela zaphethe ugologo. Mangaphathanga ugologo angangeni lapho kwami. Yes. Azogeza lekati leli laserenge. Yes.
Andi ufike wakhombisa ukuthi akafuna ukuzwa ukuthi nathi somndeni wasebusiness sibeka kanjani. Ufuna ukuzositshena uzenze ikati laserenge.
Yena uQondanisa lokho ebhize yenza ngathi icala ngenza icala elikhulu kubo yena le ayenze nojuba yini.
Sekazele yena loyo.
Eh uzali uzela. And bengithi ngikufunela isithombe sokukhombisa ingane yakhe.
Okay, manje uthini ubaba wengane?
Ngani
lo mfana indaba yokuqala mele ayo ahlawulele umoshele uQondanisa uyazi ukuthi uQondanisa ulobolile
yena wafika wazi yeza uzoyenza le nto le.
Hey nawe uyazi wenza umntana ngaphandle ene ngaphandle out of country akusine ingane yalana le uyazi umntana wayesanganisa le
saba phansi pake bangitshela ukuthi isisu mukhetha it's the person if truly Diaz is the one. I think we'll just find our way back to each other. But till then, if he's seeing anyone, then they should know that I'll always be part of Diaz and he'll always be part of me.
Mele ngithathe nje mina nje ngihambe laphiyana kaboQondanisa inyoqolisa. Ngingane yami.
Baphinde bakuthuke futhi uRed.
Angithi sizohlanganela kamalume.
Hey.